Nakuja huyu. Nakuja.
Hapana, huyu jamaa anakuja simuona na nini hapa?
Akio.
Akio.
Umura.
I don't party with this man. Give me a coffee for him.